mechia ahwefo nyina abuchire asetena nyeizo especially omo ayenkura ka omo ho no me kwa adwuma ena mehu se maami bi ebo obi punum na ne baka ne ho oba akura no e wo 2 years enti maami no ebo pununum ena mehu se obi abie curtains e wo edan no esoro na watwe ne kon ahwefo na wasa ato curtains num enti na me gina ho din ena me hwe maami na obo pununum me gina obe 5 minutes na me no se bia maami na wɔsɛsoro hɔ na obi e curtains ehun sɛ obi gyina fam hɔ no ɔba fam abebi no 5 minutes time wɔ mai ɛna me pirin kyɛn maame no ɔyɛ gan nani ɛna mosian sɛ maame no ɛde asɛm ɛna ɔse ɔrekɔ adwuma na da bi ɔde ne ne ba ɛbɛgya ɛyɛ n'adamfo nti waba sɛ nkɔde ne ba no ɛrebrɛ n'adamfo no bɛt wabɔ mu aa nso ɔnim deɛ nti a omie pono no na musa na se na ada wonko na ate ene o se okunu ekɔ night wey night adwuma na opon anopa nine ene o ba no so ekɔ adwuma o se adwuma na se anopa 8 o'clock nti ne kunu nti mbeto ne fie nti na ada bia wode ne ba no ebeja e na danfo no araho nti mka chema me se maame wa dan fie ada bia ade akure blani on peniso no ntimi nkan kire isan se mahunu se maami bia twene kon abehwe wo se wo gina fom ene wasa to curtains nim ntimi nha ho ebe ye nka pe omo mhwe nkura ne bi ne twi omo ka no mhwe akura ne ma ho wa dan fo no on beso beje akura no bet ntimi nkan kire ene mka kire ne se me ya akura de ne nso pe se mka se me kire ukuna ada bia oba wadanfo ho obegye akora na nopa bia na kora haadwe itimi sɛ wawale na mebu ne bebet mintimi nka mintimi nka no mintimi enka ensi so sɛ de ebia no sɛ bia na bubefu itimi ka kyerɛ ne sɛ enye fɛ sɛ wukunu beba wadanfo fie anopa bia so bagye oba akofie bibia timi sɛ ye nipa timi amene bo ni tirin kwa oboni trinko ne ne nwanwa because asem na me kind of shock no se na danfo na timi abetesro ho no manhu so gina form ho na wan bebie no na chese de me ka no e no kure intima me ne ka che me se anhwe obelusu na djuma because this is the second time enra o friend na danfo na se wode akora na eba no o ka che ne se woni fie ene ene so wode akora na ba a wo mie no na chese de me ka ne no kure echi tese no maame nani ase atatani suo abusie se enkura ka ho enye easy especially awalefo we ko night no yakọ morning it is akura ka ho na se madwuma na se enye yi a e hard drink this one you obedi enkura no ko jawo mo iwi ase ade ba ko eya ne se wonu su obi pewasem ana upo obi asem nanso nipa no pewasem nanso nipa ni ntimi kan kire wo ne wo sere that's one was rekwa iwiase ye ho de mami yeye entwe ye ibia wonji akura na waka a chini stress ibia wonji akura no ne ko ba se obi be ko adwuma na da biwa be gina opuna no umie no na osani nipa ne sere e ha adwen nti mami no wafa ne ho adwen no tu ne ho fo no nu se na danfo ne pena sampa nenso de adamfo ye ama na hunu se yetimi mfa ye ho entu nipa so minya ba minya ba ma hwe me especially mo amobusu afo abo chira mo nka mo mpa ibom ibi blepa e wa wale mu ibi blepa wa kwantu mu senkura ka ho enye easy e ba so betumi akwadwuma kwantu mi nkwadwuma itimi dia wore gye ba chese ensem bebre ne koso wa wale mu ntima me ne ka chira me se de me ka chira no obeti no de aye dwuma obepe omo mhwe nkura ni bena omahwe ne bana man na otwi omuka iwiase awrehu pa se upu bi asem wo so wadamfo no na watimi aye o se e hadwen ewrade hu nipa mobo ewrade hu nipa mobo obi a o face se situation ewrade nyi wo film ewrade nkyere okwan befa so was me a show by a wabbit because in easy. Bomb pie mamunina, say rade, on come home, our dingy name. Ya be a widdy be a beefy was so. Yamemble and emlepa, emlepemono, and cranny binny amounts on what all. Radin Shamunina, where my dingy, Mr. Jerry. God bless you all.